E ka manuhiri te ka hui whakaeke, nau mai, hare mai, tau ti mai rā.
He arapau namu ki tāi kiuta, ko paparoa kai ruka, ko paparoa kai rano. Papaki ka tai o pautini, ka pō, ka ao, ka oatea, ti hei mauri ora.
Welcome to Paparoa. Immerse yourself in this special place, together with nature, where a warm welcome awaits you. Each day brings a new adventure. Share in our stories, walk in our footprints. Experience a truly unique treasure. Create memories that last a lifetime.
Tipuna paparoa te whenua e, hei ha!